sinzi ko muvuga abakristo gatolika mugaba nta mu kristo gatolika numwe himbaza pasika atigeze aja mu binyeranda koko biba byamugoye nko kubura umwanya canka afatiriwe naye handi ni misi mikuru itegerezwa cyane ku mukristo umukristo ariko arazirikana uko kubara kwa kristo kubera ibicumuro byacu nkuko tubyumvise yasogose kubera ububisha bwacu asyokorwa kubera ibyaha byacu igihano kituzanira amahoro caguye kuriwe nico gituma umukristo aca avuga ati ngomba jewe nifatanye na kristo apfa kubwanje maze akisonzesha ibintu wewe bikunezereza wewe ibyo bintu bigutera akanyamuneza n'ibyo wiyima ni kuvuga yuko ari umuntu amenyere kurya inyama kandi zimuryohera aremera akaziyima
nchuti namwe bakunzi b'ikinyamakuru cyacu ricyo cyanyu Isanamu Media Isanamu TV nkuko mubizi tuko turasozera ikiringo cikarema kubari mu kwemera kwa Ekleziya Katolika twashubiye kuronka umwe mu bapatiri barongoye ikigo cyo kumenyesha makuru muri Ekleziya Katolika mu Burundi turamuhaye ikaze mu kiganiro exclusive interview yahaye Isanamu Media
murakoze kubutumire
ego patiri nkuko mubibona ikiringo cikarema ko kirarangira ubona abakristo b'abarundi bavyitwayemo gute muri rusange
murakoze ikiringo cikarema sino menya ingena abarundi muri rusange bavyitwayemo kuko byasaba yuko umuntu aba yaragendereje kugira ngo atore hijya no hino ingene abantu bigenza ariko abarundi kristo cane cane abakristo gatolika barinjye mu karema nkuko bisanzwe hanyuma baraheza baratera imbere mu nyigisho zaregiye ziratunganywa no uvuga aho ngeze amaso muri diyoseze nkuru ya Bujumbura inyigisho twazirikanye cyane ivuga iti turabasabye ku izina rya Kristo nimuzure n'Imana abakristo muri diyoseze nkuru ya Bujumbura kuva mu mibano hasi gushika mu maparuwase yose barigishijwe ingene bo kuzura n'Imana barategera urukundo n'ikigongo by'Imana barategera ingene umuntu yikuye ku mana yamenje ku mana mbere hama turaheza turiga turategera yuko dukwiye gusubiza hamwe n'Imana mu gusaba ikigongwe abakristo barireze ari benshi cyane mbere nk'uko byama ku mburo no mwaka barasumbirije na buryo bari barahamagariwe guhimbaza neza iryo sakramenti hama turaheza rero turinjira muri kino kiringo cya nyuma inundwi ya nyuma indwi nyeranda tukatiri muri no misi itatu myeranda mikuru rero aduhimbaza amabanga adasanzwe yo kubabara no gupfa no kuzuka by'umukama wacu Yesu Kristo
ego hari hariho bamwe mu bakirisu bahimbaza pasika mugabo ugasanga ibintu by'ikarema n'indwi nyeranda ntacyo bibabwiye bo bahimbaza pasika ni giki bakwiye kumenya ku ikarema ndetse n'indwi nyeranda aho kuri umunsi turisanzwe turi kuwa gatanu mweranda
sinzi ko muvuga abakristo gatolika mugaba nta mu kristo gatolika numwe himbaza pasika atigeze aja mu ndwi nyeranda koko biba byamugoye nko kubura umwanya canka afatiriwe naye handi ni misi mikuru itegerezwa cyane ku mukristo kuva ku munsi w'ibisandasanda ku munsi w'Imana imbere ya pasika abakristo bahamagarirwa cyane kwitabira icyo gisabisho kandi bagasigurirwa bakinjizwa icese muri ubwo rugendo tujana igorogota no kuvuga yuko kuva ku munsi bisandasanda hari ku munsi wa gatatu mwerandaho ngahi wacu Burundi ya episkopi bahezagira amavuta meranda zokoreshwa umwaka wose mbere abasaserdoti bagasubiramo n'indagano zabo abakristo bari benshi cyane baje muri icyo gisabisho no kuvuga yuko aba bari ko barinjira nabo nyine muri iryo jambo rya pasika kwa kane mweranda no munsi mukuru ukomeye cyane ku bakristo aho twibuka aho Yezu yagira ukaristiya akagira n'ubusaserdoti akadusigarana n'ibwiza ry'urukundo aho Yezu birenga abatumwa biwe ku munsi wa gatanu ari wo uyu munsi tuzirikana rero ukubabara kwa Yezu nta nkuka y'imisa ihari mugabo turibuka ingene Yezu yabaye agapfira ku musaraba pasika rero iza kugera ku munsi wa gatatu nyuma y'uwa gatanu mweranda ni kuvuga yuko abakristo muri rusange cyane cyane ababyiteguriye babaronse umwanya wo kwinjira muri urwo rugendo bagasangira na Yezu inzira y'umusaraba bagaheza bakihweza n'abingina sogotwa bamaze bakumva yuko byose birangiye byose birangutse ku musaraba
ego kubatara abakristo wari muri Ekleziya Katolika ni gihombore wobaha nk'insiguro mu bijyanye n'indwi nkeranda ndetse n'ikarema
sinzi indinganizo y'amashengero yabo kuko ishengero ryose rafise ingene ritunganijwe pasika insiguro bayiha byose akumbanza kwirondera mugabo nimba Kristo yarapfuye akazuka tukazirikana ko pasika isigura insinzi ya Yezu ku rupfu no kuvuga yuko muri Ekleziya Gatolika biradufasha cyane gose kuko tubanza kugusodurasozerana na ubwo rugendo kuko izuka ni ku mpera y'ubwo rugendo bari kwaragira none ubwo rugendo turajana nawe kuvaho yasangira n'abigishwa biye bwa nyuma agaheza akavuga ati nimuze tugende hariya kuri ya musozi tuje gusenga ibisaba yuko umukristo agira ubwo rugendo nawe nyene agaheza yeza akamubwira ati guma muwe murasenga Yezu akaruha cyane akagogwa tukamubona Yezu agaheza agashiga urubanza tugeze kuwa gatanu mwiranda hanyuma agaheza akaba kamujana tukajana nawe kugeza aho bamubamba turorera kugeza aho Yezu apfa kugira ngo ugire pasika nuko abanje gutegera ibyo byose kandi iyo pasika niyo gira insiguro kumbure muri ayo mashengero boba bafise uburyo babigira ntabyo nzi mugabo pasika uyikorokeye ko utabonye yizananye uhava usanga kumbure hari insiguro yayo igusize insiguro yayo tategereye neza
ku nsiguro ya Ekleziya Gatolika kumbura nabo bakeneye kuyimenya ushobora kuyibatubwira
insiguro niyo nyene ni insinzi ya Kristo Yezu yatsinze urupfu Yezu yizura mu bapfuye Yezu atanga ubuzima bwiwe akongera akabwisubiza nkuko yabivuze acigisha none rero twebwe turafatanya ukubabara ugupfa no kuzuka tukabibona ko ari ikintu kimwe gifatanye aho Kristo aducungura nitwose nitwo kwigina rero izuka tudafatanye nuko kubabara kuko burya Kristo yaducunguye mu kwemera kutwitangira mu kwemera kutwihebera mu kuduha umubiri wiwe mu kuduha amaraso yiwe ngo duheze tuze turonke ubwo buzima bushasha none rero ipasika nuko Kristo atsinda ubwo rupfu rwari ruzi ko rumugumanye maze akizura mu bapfuye abantu bagaca baronka iyo nsinzi nabo ku rupfu uzomwakira rero nawe ntazopfa ahubwo azozuka iyo jambo rero rirakomeye cyane kandi rishinze imizi muri kwa kwemera kubabara kwiwe kwa kwitanga iyi ni siguro igira kabiri nuko duhereye mu bwuzure bwa kera Yezu ni inkuka imbagwa bya bindi bya bikoko abayahudi bahereza mu gusenga maze bagasaba bakabihereza bakenguruka cyanki bashimye basaba ikigongwe ku bicumuro byabo ibyo bicumu ibyo izo mbagwa nizo mperezwa izo nkuka batanga ntibyari bigishobora gukiza ibicumuro byabo nico gituma Yezu Kristo nyine yatanze yabaye umusaseridoti yongera aba n'inkuka ahereza sacrifice wenye naritanga maze kuvubwo nta kindi gitungwa nta yindi mperezwa nta yindi mbagwa nimwe izosubira gutangwa kuko harabonetse amaraso nyayo mazima amaraso y'umwana w'Imana harabonetse inkuka ya nyuma izisubirira zose nuko bwo twebwe kuvubu ntitugenda dutwaye intama canke ibimasa canke inuma mugu iyo tugiye gusenga nkuko abayahudi babigira ya inkuka ya nyuma Yezu yatanze niwe nyene yitanze none rero tuza kwigina iyo nkuka ikomeye idasanzwe aho Yezu abo umusaseridoti akongera akaba nishikanwa atanga ry'umubiri we n'amaraso yiwe agayo maraso agasubira ya maraso mu bwuzure bwa kera ya maraso y'ibitungwa ya maraso yatanga hanyuma nuko Kristo agira ubwuzure bushasha hagati y'Imana n'abantu ubwuzure ni nka alliance Imana n'abantu baragize alliance barasubiye hamwe barunze ubumwe muri Yezu Kristo none urumva pasika nibyo byose ni byinshi bisaba yuko umukristo abizirikana kandi akatambukana na Yezu akagendera amwumviriza akajana nawe mu nzira y'umusaraba akabona ingene ababara akabona iyo mbagwa iyo nkuka ingene itangwa ku musaraba akabona yuko Yezu apfuye koko mahanyuma agaheza akizura mu bapfuye tugaca twigena rero insinzi ya pasika none rero urumva Ekleziya ibyo byose irabitwigisha kandi kadufasha kubibamwo kandi ikabikura mu rya jambo ry'Imana nyene
ego biraboneka yuko abakirisu ba Katolika bariyeza muri cyo kiringo cy'Ikarema ndetse n'ikindi nyeranda bo babandanya kwiyeze no mu yindi minsi atari karema kumbure bwo cyaba hinduka bavuga ati karemira heze n'indwanyira heze twisubire mu byacu nko twahora
na abakristo gatolika barabizi kuko mu nyigisho turonka turazi yuko umuntu atari umweranda tugerageza kurondera ubweranda mugabo ntituravushikira ikarema n'ikiringo gihambaye cyane cyo guhinduka mugabo umuntu nahahinduka agumara umuntu aratera intambwe mugabo ntacashikira bwa bweranda buhebuje turacari ku rugendo rero cyo gituma naho pasi kivamwo tuguma turondera kwiryorora tuguma turondera kwaberanda tuguma kuru turacari ku rugendo umuntu ntacahagarara rero aguma agenda
urumva bo insiguro nziza nuko bobandanya bagendera nkuho wabari mu karema
barabandanya nyene kubera kumbura karema n'ikiringo kirimwo inyigisho bwa mbere nyinshi zidufasha kirimwo ijambo ry'Imana ekerezi dushikiriza uko tugenda mu misa zikadufasha kucika kuri ya ntumbero n'ikiringo kirimwo n'ibikogwa n'inyifato ntegerezwa ivyo byose bigiye hamwe bigafasha umuntu gutera imbere ni ya misi 40 yo kwiryorora iyo misi rero itujana canje iturungika kuri hariya kumpera kuri pasika n'urugendo dufata turi kumwe na Kristo kugira ngo dushobore gutegera no guhimbaza neza ya mabanga y'ugucungurwa kwacu iyo pasika ivuyemo rero hakurikira imisi y'akanyamuneza igihe cya pasika imisi 50 y'akanyamuneza mugabo subwo yuko umuntu aba hejeje kubandanya rondera ubweranda kwigina insinzi ibyo biratuma umuntu kumbure naho nyene ashobora kurwanya igicumuro kubera abakiri mu kanyamuneza ka pasika mugabo urugendo ruba rukibandanya ikarema iziragaruka rimwe ku mwaka ubushikiro bukajamwa ni nk'ikarema ntoyi kugira ngo dusubire twikubita gashi maze umuntu kubera bari ku rugamba akamenya ko aguma rwana ngo ashobore gutsinda icyo kimusubiza hasi
kuwa gatanu mweranda haravugwa ibintu kirazira gufungura ibi kirazira kunwa ibino bintu muri nyihe nsiguro byoba bitanga muri kiliziya gatolika
reka ndagusomere ngaha kwa Izaya ikibone cya 52 na gace ka 53 kumbure duhere ngaha kugira ngo dutegere ibyo byose muri ekleziya izo nyifato ziri kuwa gatanu mweranda Yezu baramufashe baramukubise baramwica nabi yarababaye cyane handitse ngo ehe umusabyi wanje azokwererwa azoduga ronkiteka rinini nkuko isinzi bari baguye mu gahundwe kuberawe kuko yari yayoberanye Yezu yayoberanye kuburyo ataragisa n'umuntu mu maso yiwe atari hakimeze nk'ahabene Adamu niko azokuhagira isinzi ry'amakungu kubera azokuhagira isinzi ry'amakungu yamara ni indwara zacu yari yikoreye nibice umuntu byacu yari yikoreye ubabare bwacu nibwo bwari bumuremereye ntawe twamubona natwe twamubona nk'uwaguwe ko n'igihano uwahanywe n'Imana kandi aruhijwe ariko yasogoswe kubera ububisha bwacu asyo korwa kubera ibyaha byacu igihano kituzanira amahoro caguye kuri we ingoma ziwe nizo zadukijije twese twari nk'intama ziyerera umwe wese yajana inzira yiwe ariko mukame yamuzuze kwicaha cha twese yaracumukujwe yararuhijwe ntiyakura kumunwa nka kurya ku mwagazi w'intama batwaye mu ibagiro urendegera nka kurya ku intama idakakaza imbere y'abayishikura ubwoya ntiyakura kumunwa baramuhahaje baramujaniranya mu rubanza mubo barukanye ninde yagize umwitwarire ko uko akuwe ku isi y'abazima uko ahanywe kubera ububisha bw'igihugu canje uruhafu rwiwe barushize mu mva z'inkozi z'ikibi imva yiwe ije hamwe n'iy'umutunzi naho atawe yari yarahambariye kandi ataka inyuma cari rwigereka imva mu kanwa iki gisomwa tugisanga kera kwa Izaya mugabo kibura Yezu azoza Imana mwana w'Imana akemera gafa akitanga gihebera abantu kuri umunsi nk'uyu rero wa gatanu mweranda twibuka ukubabara kwiwe tukagira inzira y'umusaraba tugasoma ijambo ry'Imana hahandi bamucira urubanza bakamukubita bakamwica agapfa azize ubusa bamuhoye ubusa umukristo ariko arazirikana uko kubabara kwa Kristo kubera ibicumuro byacu nk'uko tubyumvise yasogose kubera ububisha bwacu asyokorwa kubera ibyaha byacu igihano kituzanira amahoro caguye kuri we icyo gituma umukristo aca avuga ati ngomba jewe nifataye na Kristo apfa kubwanje maze akisonzesha akibabaza akiyima ibinabiriya kugira ngo yereke cyane cyane yinjire muri uko kubabara kwa Yesu Kristo akuremo ingabirano afashe no vuga ni afashe Kristo ababara gukizisi maze dukuremo imuhezagiro n'ingabirano zo guheba natwe ibyo bidusubiza hasi izo ngeso mbi zidusubiza hasi kandi Yesu yatanze amategeko ntangere none yo kwibabaza ni byiza biratuma dugira ingeso mbi kwibabaza ni byiza biratuma dugira ibicumuro ni nka kurya kumunonotsi agira imyimenyerezo akiyimiri nabiri kugira ngo asheke gucarondera natwe turemera kuwinjira muri iyo ntambara na cyane cyane twishimikije Yesu Kristo yatubereye akarorero maze ariko arababara ariko arapfa natwe tukifatanya nawe
yego kuba cyavuga ati ngo kirazira kugira inye ku wa gatano mwera ndaho bivuga kwiki
ibi umuntu niwe nyene amenya ibyo yiyima bavuga ko ni umunsi wa jeune et abstinence mu gifaransa kwisonzesha igihambaye
yavuze ni ku wanacho bavuga ati kumbe ngo kirazira gufungura inyama kirazira kunywa ibi
yego nibyo ni ngomba kuvuga ibintu wewe bikunezereza wewe ibyo bintu bigutera akanyamuneza nibyo wiyima ni kuvuga yuko rero umuntu amenyere kurya inyama kandi zimuryohera aremera akaziyima umwe we hariho utanazironka narimwe mugaba afise ikindi kimuhimbara kimuryohera kimutera akanyamuneza nawe yiyima ico hanyuma twese tukagereza biva ku mutima w'umuntu umuntu niwamenya ati kugira uyu munsi nifate na Kristo ababara ngomba uyu munsi niyime ibi nabiriya none rero n'urugendo gumwe wese ekereziya kuva na kera baratubuza gufungura inyama baratubuza gufungura inyama kubera ziryoshe mugabo umuntu ataraziroha atazironka kumubwira ngo nareke kurya inyama urumva ko ico gihe uburyo bwiza bwo kumufasha kuyifatanya na Yesu Kristo nuko wenyine namenye ico yokuyima cyane cyane mu bijanye n'inyifata n'ubuzima bwacu aho bati uyu munsi ngomba nifatanye na Kristo ariko arababara igihambaye rero cyane cyane umutima w'umuntu nica bona kibereye
nk'umuntu avuze je nikundirengarenga ndaziyimye nikundira ibiraya ndavyiyimye uwo munsi
harimo no kureka gufungura burundu umuntu akareka mu gitondo akareka gufungura saa sita byose akabirekera rimwe kugira ngo nawe yibabaze yibutse Yesu Kristo bambwe ku musaraba none cyane cyane urumva uko umuntu aba umukristo aba ateye imbere mu kwemera Imana niko atora iburyo abigiramo
ego patiri mu gihe dusanzwe turi mu gihugu bivuga ko gifise abakatolika benshi kuri rusansuma y'ukwemera kw'abarundi n'ubuhe butumwe ku mbore woha abarundi ariko aradukurikirana bakwiye kumenya mu ikarema n'icyo bakwiye kumenya ikarema iheza
cyane cyane nzije no kivuga kuko ni ijambo ry'Imana riduhamagara guhinduka numvume ngo ijambo rihambaye mu karema ni ijambo ryo guhinduka ijambo rihambaye ku munsi mukuru wa Pasika nuko umuntu avuga ati ndajabutse ndavuye muri ibi ngiye muri ibi none abakristo cyane cyane twebwe twemera Kristo twemera ko yapfuye akazuka twemera ko yapfuye ku bwacu kugira Pasika cyane cyane nuko twemera kuva mu bicumuro nabyo umwe wese arazi ibyo akora ingene bingana cyane na twese turabona hirya no hino ibicumuro abantu bakora iminsi 40 y'ikarema yo dusiga twabahindutse umuntu yigiriye inama kurya benshi mu ntango y'ikarema bafungitse ijambo niko hageze gupfundura tukaraba tuti none ko je nemeye ibi ngiye kugera he ufasha abakiri bato abajene bariko baragira Pasika none nk'umujene yagize byo kuri runo rugendo na Yesu Kristo yemera kweze yapfuye kubwiwe kugira ngo urupfu rwa Yesu ntirupfu gusa mu buzima bwabo kwigenza gute cyo ni kibazo umujene yo kwibaza abantu bubatse kugira ngo urupfu rwa Yesu ntirupfuze amaraso ya Yesu ntapfuze kugira ngo twemve yuko Yesu hari ijambo yayaze mu buzima bwacu aho yapfa ku musaraba akazuka twokora iki twobana gute twokwakirana gute iki ni jambo rirora ku muntu ari we wese yo kwibaza ati nibutse ingene Yesu yamfiriye nanje ngiye gukunda mwene wacu ngiye gukunda uwo twubakanye ngiye gukunda uwo tubana mu buzi butandukanye aho umuntu ari wibutse ko Yesu yapfuye kugira ngo atuvukanishe atunywanishe n'Imana adukure mu migozi ya Shetani nimba Yesu yarapfuye akazuka ku bwanje aba bantu njejwe aba bantu nakira aba bantu nkorera ngiye kubakira gute Yesu yaratwogeze yarogeze ibirenge abatumwa bibi arabaza ati murategera ibyo ndabagiriye genda namwe mwazanye ibirenge icyo ni jambo rikomeye cyane rwose y'ubusuko Pasika irimo inyigisho nyinshi cyane umuntu wese yagerageje kuzirikana mu ndwi nyeranda akazirikana by'ukuri kubora kwa Yesu Kristo arahakura ijambo rimuremesha ijambo rimufasha gutera imbere mu byo abayemo no mu byo ajejwe none rero numvume ngo pasika nakaryo kuko dutangura bishasha tukavanvanura nibyo byose tubona tuzi bidahuye n'ishaka ry'Imana mu buzima bwacu
cyane cyane bakunze kuvuga ati kumbure mu Burundi igiturire kiriganje n'indongozi zacu zirabivuga n'abakirisu ba Katolika basanzwe bari mu mabanga biboneka ko batokwihanganira ibyo bintu n'ubuhe butumwa buba
si kumbure si bo bonyene umuntu abivuga muri rusangi umuntu abivuga muri rusangi kubera igiturire ni kimwe kumbure n'ica abantu kibagushika ko cyane mugabo ingeso mbi ziri mu bantu muri rusangi ni nyinshi Yezu yaje kudubohora ibyo byose none rero abemera Yezu Kristo bose nibo Yezu Kristo abwira nibo urupfu rwiwe rwabwiza kutubwira insiguro maze tukarondera ingene twomushingira intare koko tukarondera ingene twohinduka umwe wese mu byo ajeje akamabona yuko Yezu amuraba akamwibutsa ati naragupfiriye naragucunguye maze umuntu wese akikubita gashi
ego patire tubashimire cyane
murakoze cyane
twizere yuko abakirisu barakurikirana kino kiganiro bumvise icyo karimi sigura bumvise icyo pasika sigura bumvise n'icyo bakwiye kubandanya bakora inyuma ya pasika twizere ko ntwasubira kukenera muzotwitaba
yego ndabakengurukiye n'ubundi ko mwaje ndifurije pasika nziza abakirisu bose bemera ko Yezu Kristo yadupfiriye akatubambirwa akongera akazuka gatsinda ndabifurije pasika nziza iwabo bayihimbaze mu mahoro n'akanyamuneza cyane cyane mu guhinduka ngo urupfu rwa Yezu rubyare muri twebwe ubuzima bushasha
turabashimiye cyane
murakoze